I-volume yebhokisi esilinikiweyo kuthiwa ngu-405 cube units. Asixelelwa ke uba ezi units zintoni noba zii-centimeters okanye zii-meters kodwa nje kuthiwa zii-units. Kuthiwa ke ngoku ubude becala layo ngu-x, ukutyeba kwayo ngu-x plus 4 units and ubude bayo ukusuka aphezantsi ukonyuka ngu-9. Nantsi ke ngoku le box ndizayizoba apha. Le box yethu kuthiwa ubude bayo apha ecaleni ngu-x, ukutyeba kwayo ngu-x plus 4. Nanku ubude bayo ke ngoku ukonyuka ngu-9. Kuthiwa ke ngoku masifune ke ngoku ukuba ngubani kanye kanye ubude bayo le bhokisi. Lo x into esiyifunayo ngulo x esingamnikwanga. Ke ngoku uba ke ngoku masithi besifuna ukubala uba le volume ibizaba ngubani, besizawuba nalo x plus 4 times u-x times u-9. Lena le kukuba siyibala njani i-volume yethu. Basixelela ke ngoku uba i-volume le ingu-405. Ngoku into esifuna ukuyenza apha kukufuna lo x uba kanye kanye ungubani. Kodwa ke ngoku kuzawufuneka siqale siyimultiplaye le nto sithi ngu-9x in times x plus 4 is equal to 405. U-9x times u-x ukunika u-9x squared. U-9x times 4 uza kunika plus 36x is equal to 405. Ke ngoku sinale quadratic yethu kuthiwa ingu I equal to 405 kodwa sifuna ibe ngu-0, so siza minusa u-405 macala. Sizawufumana u-0 ngapha e-right. Apha e-left sizawuba no-9x squared plus 36x minus 405. Ngoku ke xa sesiyijonga le quadratic yethu sinayo na i-common factor kuzo kuwo wonke la manani. Kodwa ke xa siwajonga siyabona uba onke angadivayideka ngo-9. Ke ngoku masifumanise uba u-405 lo uxa umdivayida ngo-9 uzawufumana bani. U-9 ungena ku-40 kayi-4. U-4 times 9 ngu-36. U-40 minus u-36 wethu uza kunika u-4 uhlisela 5. U-9 ungena ku-45 kayi-5. U-5 times 9 unika la 45, umsubtracte ufumana u-0. Ithetha uba ke ngoku singamkhupha la 9 apha kule equation yethu. Kodwa ke noba asimkhuphanga lo 9 ngoba apha sine-equation singakwazi ukudivayida onke la ma-9 ngo-9 onke neli lingu-0 silidivayide ngu-9. Ngoba wenza into efanayo macala ayitshintshi le equation yakho. Apha ke ngoku xa sowudivayida ngu-9 uzawufumana u-x squared. Uba mhlawumbi apha le nto ibingeyo equation ubuza kufuneka u-9 umbeke ecaleni kodwa ke i-equation le sizawudivayida ngo-9 kuwo wonke. Sizawuba no-x squared plus 4x minus 45 u-equal to u-0. Ke ngoku sesiyayibona ke ngoku le equation iyafana nezi quadratics ebekudala sizisebenzisa. U-x squared wethu akananani phambi kwakhe, uno-1. Ithetha uba into esizawufuna ke ngoku kufuna amanani amabini othi xa uwamultiplaya ufumane u-negative 45. xa uwa eda ufumane u positive 4. Lento ithethe ba elinye inani apha kula manani mabini esiza wafumana lizawuba negative, elinye libe positive. U positive 9 no negative 5 ngawo la manani ngoba u 9 minus u 5 uza kunika u 4. U 9 times u negative 5 ku negative 45. Sizawuthi x plus 9 times x minus 4 minus 5 is equal to 0. Ke ngoku siyayazi ba sina manani amabini ekuthiwa alingana no 0. Lento ithethe ba kufuneka elinye lawo libe ngu 0 okanye omabini abe ngu 0. Sizawuthi x plus 9 is equal to 0. Okanye u x minus 5 u equal to 0. Ke ngoku apha ke ngoku kulena equation sizawususa sizawu minus u 9 macala sifumane u x u equal to u negative 9. Okanye sizawu add u 5 macala kule equation sifumane kuba u x u equal to 5. Ke ngoku siyabona ba u x angangu negative 9 okanye abe ngu 5. Kodwa ke ngoma sikhe sijonge xa u x engu negative 9 ithethe ukuthini loo nto. Uzawuba no le box yethu izawuba ku negative 5 kwela cala ku negative 9 pa no 9. Kodwa ke ngoku siyayazi ba ayikwazi i box yethu ukuba ibe nobude obu negative. Ithethe ba la negative 9 asikwazi ukumsebenzisa. Ngoba sifuna ina u x wethu abe positive. Ngoba kuthethwa ngokumejarisha apha. Sizawuthi u x plus 4 xa simfaka ebe ngu 5 u x ku 9 pa ku 5 u x. Ke ngoku xa seyinjena masikhe sijonge ba iyo nyani nale equation easy ngu x wethu nyani lo. U 9 times 5 ku 45. U 45 times 9 ukunika u 405. Sibeke ngoku sifumene i volume yethu ngoba besifumene pha ubu 9 times 45 ngu 405. Iyafana ke ngona le volume sibe siqebile.